nadi donge tapini nuola nta ntida mata ya Raila kabisa ni doluo moko ni bukra na tikidobe do kingpin e lola nka kama ila pongima tokumagi dhironge nitida gemoro manoa gemkocha oringo koi lungo nikidero oda sumbunge gibiro gitano jikipesa moko maonge manegise kwalo jibagi tie pesma ala kukikao moko no meki tiskiruto bala giti nikibiro pogo mogo tokipogo michele e lola nka wanikiketa dier Gikau mogo kimichele kitaturukana kurama jitoe gikeji luo nyanga opongi chiemu nyaseo miwa chiemu adier koro anakadwa wae yodwa lungo toni sine maa mibunge mazibe do kibira kwa ikara chuonyo ka ikara chuonyo ka nitenga mwa toni ya ten salamu mage ilunge nija kuwodo wino obo biro kata abo kele odwa chungye pikara chuonyo uinja maberu tokapo kuchopo kata abo kele kaa senge yoweria ni maberu kwa duwa lungo toni sine manga mangongo nga matuan mwa kinarobi karibu His Excellency.